UNgungunyane, owaziwa nangokuthi uMdungazwe, wayeyinkosi yokugcina yombuso waseGaza, owadlondlobala eningizimu yeMozambiki naseningizimu mpumalanga yeZimbabwe nge-19th century. Wazalwa cishe ngo-1850 futhi wabusa kusukela ngo-1884 kwaze kwaba sekuthunjweni kwakhe nokufa okwalandela ngo-1906. UNgungunyane wayeyindodana kaMzila, owalandela uSoshangane njengenkosi yaseGaza. Ngenkathi uMzila eshona ngo-1884, uNgungunyane wabhekana nezinselelo kubafowabo nabanye ababencintisana nabo. Nokho, wanqoba futhi wabekwa njengenkosi. Ukubusa kukaNgungunyane kwaholela ekwandeni kwencindezi evela emabuthweni angamakoloni amaPutukezi. AmaPutukezi kwase kuyisikhathi eside efuna ukwandisa ukulawula kwawo esifundeni futhi ebheka umbuso waseGaza njengesithiyo. Ngo-1885, basayina isivumelwano noNgungunyane esabeka imibandela ekuhwebeni kwakhe nasekuzilawuleni kwakhe. Nokho, uNgungunyane wamelana nokungena kwamaPutukezi. Wenqaba ukuthobela imibandela yesivumelwano futhi waqhubeka ethi uzimele. Lokhu kwaholela ochungechungeni lwezingxabano phakathi kombuso waseGaza namabutho amaPutukezi. Ngo-1895, amaPutukezi aqala umkhankaso omkhulu wezempi ngokumelene nombuso waseGaza. Yize uNgungunyane walwa ezama ukuvimba nokunqoba amaPutukezi kodwa umbuso waseGaza wagcina unqotshiwe. UNgungunyane wathunjwa ngo-1896 wadingiselwa e-Azores, lapho ashonela khona ngo-1906. UNgungunyane ukhunjulwa njengophawu lokumelana nombuso wamakoloni eMozambique. Ukwemelana kwakhe namaPutukezi kwagqugquzela izizukulwane ezizayo zabalweli benkululeko. Indlela yobuholi bukaNgungunyane yayivame ukufaniswa nekaShaka, umsunguli wobukhosi bakwaZulu. Bobabili ababusi babaziwa ngobuqhawe babo kwezempi nokusebenzisa indluzula ukuze bandise imibuso yabo. Ukunqotshwa kombuso waseGaza ngamaPutukezi kwavula indlela yokuthi ekugcineni kumiswe umbuso wamakoloni wamaPutukezi kuyo yonke indawo yaseMozambique. Indaba kaNgungunyane isaqhubeka nokudingidwa osomlando nezifundiswa. Abanye bamubheka njengeqhawe, kanti abanye bamubona njengomuntu onesici. Sibonge ukusiboleka indlebe. Uze ubuye futhi nangokuzayo.